wathi kena honke lesihlobo sami funeka uyiqhawule ke tana loo nto. Ndithi ewe kona ndayiqhawula chief, but hey
njengawe ntombi entle njengawe.
So after that ke yayiba yifiziyo ke ngoku because I had i-challenge ethile, you know, apha emilenzeni yam sendisho into yoba even nangoko if uyandibona ndinekiss madolo etshoyo. So yile accident ke yayo mosha ke nezonyawo. And andithi I had a Naomi Campbell walk, but akufani man, you know, andithi ndandina catwalk. Probably ndandina ikiss madolo, but noko lena yacaca into yobana zikhona iintsimbi wena ezagqitha kuyo, you know. Ya, so ndaba ngiloo mntu ke ndinale kiss madolo, so ndinaloo signature, you know. My signature wena, you know. Ndinaloo signature ke ye-accident, sendtsho ndinazo izikazi ezithile ezibonakalayo even though, but ke because we are black people, sinenyama eyomeleleyo wena, you know. After umtyholo egezile ngathi wasidlakaza, guys, you know, sabathi go through a lot, but you know our inyama yethu, you know, iphinda yona kuqala, i-recoverisha well man. And xa ndibona nasebusweni uqonda uba hey, ya ndandinezikazi ebusweni mntaseka, ndandivalekile. Ndabuyela endlini emakhaza kwamakazi, bendihlala nakwamakazi ke makhazi ndibonge kawalibe always making fun of me loo nto ke yelo nyawo nandlela engemangayo, you know. Ya njeasendlini ke it was fun, but bekukho amaxesha outside where ufumaniseke into yobana abantu abayazi ubhekele ntoni, abantu bakuthi baye bangabantu abathanda ukuthetha nje loose futhi and bengakhathali nokuba uyayiva into ukuthini ehamba kanje uweyo kiss madolo kulosisi ow yebethuna imilenze. You know, ndisoloke uba ndiyahamba soze ndingayifumani la attention idinayo. And at that time ke ndifragile, developed ke i-low self esteem ngelo xesha, nala insecurities benexhala xa ndizawuqutha ebantwini. I remember one time ndibheke etown, I don't know uba I was in town. So kuze loo makhulu ke unxibe, ndisamkhumbula mhlawumbi unxibe isuti eredi ucisisa icicibala ndakaba womntu webala. Aze kum, why are you walking like this? Ndizayithini ke ngoku, nayi man, don't walk like this man, don't walk like this, pull your legs apart. The men are looking at you, you're not gonna have a boyfriend. Yebethuna hayi ke ngoku ndaqonda uba ndixakiwe and uyakhoza. The boys are looking at you and they are talking. I could see when I was moving there. Ndiyahleka namhlanje guys, but I felt that I was like, why must I always explain ke ngoku xa ndihamba? And am I gonna explain kuloo mama kaloku andina choice, bendikwi-car accident, like ndizayicacisa phi? And yandibhora loo nto mani, boys are looking, who cares about the boys? Telling me about the boys, who cares? They must look most, I don't care. No, but I'm kidding, lol, so, guys. But in the top, I remember, I think that Balisa, when the figure, we took on my cash, or I think no bowling, because I ain't abandoned, I'm still going around, born, I'm going to come back. Guys, ayini bethunana umamothiluthe nje ndicaphukile and I hate the day ndafumana i-accident because ngokufuneka ndibe ndiphendula for izinto ezinjena. But you know what, as ixesha lihamba kwinto yonke yayisenzeka, I was grateful for life, guys. I was grateful for life. I felt like I'm given a second chance. Ukunikwa second chance for me was literal, like it was a literal thing, because ngeyayinintsi into yayenzekile, you know, ezoogqirha nabo babesebechazile. Bethwa yimoto rhoqe ngaphantsi, ayonto incinci. Ngendandingavukanga and you know, so as uba kukho this side eli-insecure neli-low self esteem ngendlela endijongeka ngayo that time, but kwase kwanda ukuba grateful for life. You could see abanye abantu struggling to walk, abanye beku wheelchair crutches and stuff. Ndithi tsho nam ndithi ngeyi permanent imeko yami yokuhamba ngezinto, but it was not. Who knows into yobana ngendi disable mhlambi kwi lower body yam ingamove, because abanye abantu baya benzekelwe zezomeko, you know. So then kwakhulu kuba grateful, you know, kumdali, you know, kwaba ndondondo ndavukelwa yiloo nto leyo yoba ndifumene a second chance in life. Why should I focus kubantu babantu bathini? I was grateful for breathing, you know, and ndivuka ekuseni and ndinengoma, you know, ndiqonda into yobana sana uba umntu uyakwazi into yobana ukunzima kokungaphefumla, and sometimes you take things for granted. You take ukuphefumla as into that's supposed to happen, and xa ingenzekisi struggle into yophefumla kwakho uhlaliswe kwekulaa machine ke to get laa oxygen, urealize uba yho, hey, yinto enkulu phefumla, you know, breathe in and breathe out, yinto enkulu. So I was really grateful for life. I was grateful that I'm alive. So I was ndabona senchuba even to this day, ubomi ndabubona ngenye indlela, and ndaba ngumntu who knows. I think eyona nto ibiso iyeye ndihleli into yobana tomorrow is not promised to me, you know, I'm given a second chance. Kwatshintsha nasena kwindumiso yami, could tell uba hey, usisi uphantsi akabikho. Uba kuzawuhlatyelelwa indumiso ezothi unabantu bakho Nkosi ngamaxesha onke, ubagcina ubanceda. Senditsho into yoba yayiseyisukile ngoku le nto yokucula nje, I knew what it means into yoba kuthiwe unabantu bakho, you know, indumiso nje for mna, you know, yayitshintshile. It was personal ngoku for mna into yokunqula, as it is even namhlanje, it was so personal. Ilizwi was so personal, abangekho nto ndandisenoyenzela omnye umntu, because I knew into yoba umntu akho nto anondenzele yona, ngusomandla yedwa onokwenza kube lolu hlobo ndibe namhlanje ndilapha, you know. Ndaba ligeza, ezibandisela igeza namhlanje, somehow ispikiri, I'm sure sikhona esathathwayo sajulwa phaa kude. You know, for me, umntu ofumene i-second chance in life, I cannot live njengomntu ongathi I've got lonke ixesha ebomini bam, ndiyayazi uba kusasa kungavuka kuthethwe enye into. Look at us today, you know. So ndabuphila ubomi obunjalo. Yes, I'm a risk taker. My husband married a risk taker. I am a risk taker, to a point into yobana if into ayindonwabisi ndiyaphuma, guys, ndiyaphuma kuyo, because ndiyayazi izandinceda ntoni into yoba ndihlale entweni ndingcungcuthekile. And I make sure into yoba ubomi bam, yes, zikhona ii-challenges, I may endure ezinye, but zikhona endiqonda into yobana no, it's not even necessary for me to go through this, neengxoxo neentoni, because I know into yoba andizuhlala kwezo zinto, you know, I need to move on, ndinid ukuphila. So yeah, ubomi bam baba bubomi obunjalo. Ndafikelele kuza, even mna ndafikelele kuzazini mna uba ndingubani, abaluleka loo nto leyo, so that ndiphile ngokwale ndlela ndifanele uphila ngayo in life. I am that person, I don't invest kwi outward appearance. I want to invest emoyeni, you know, ingaphakathi lam, because lona ingaphakathi lam liyamqinisa umntu wangaphandle, you know, abonakala semandleni. And the fact that ndandiyibonile ne-physical appearance yam ngelaa xesha into yobana nanamhlanje ungangulo mntu ngomso utshintshe, so I was like ayinamsebenzi, but into ebalulekileyo is my spirit man, so funeke soloko yena etheni omelele, you know. So I always been that person. So last year ke siwinile, yazi ndimxelele enye challenge ebendike ndanayo encinci. Siwinile ke as uMzantsi Afrika. So ucaptain wethu siyakholisa bethunana esibambisile indebe. Yes! Izinto ke for South Africa, you can tell bazazitshintshile. I mean, bekukhona inguqu ke, so to speak, kubantu abasaziyo ke ipolitics zesport. Bethuna ndingumntu wesport ke, nibozazi ezinye izinto balo sisi. When it comes to umcimbi wesport, I'm a sportswoman. Yeah, I'm a sports lady. You know. Industry, guys, anyways, but There was so much excitement ebantwini. I was also excited. Yawina ke irabi. I remember ke uba kwakufanele basikhonzile kwakuSaturday, yes, kwakufanele basikhonzile. Ndacela mtata ekhaya ndathi hayi mhlekazi, sizawuhlala apha endlini negenga sizukhonza, wabe yena bephangele. Ndathi hayi namhlanje sizawuhlala apha endlini mani, singayi enkonzweni nabantwana. Thatha abantwana bam kwathi kuthiwa pipipipipipi kuvuywa kusithwane. Ndathi yho, abahlala abantwana bam. So I'm talking to nale friend yam, sibizana chief ke nale friend ndiyabona into siyaboniswa kwi-politics. So ngenxa ndithi i-chief anaman yeyi andiziva rayithi namhlanje, kaloku ndandifumene i-accident ngexesha ethile, zirazikhandikhonza abantwana ndibathe apha endlini. Wathi kena honke lusihlobo sam funeka uyiqhawule ke tyana loo nto. Ndithi ewe kona ndayiqhawula chief, but yeyi anaman namhlanje. So sinanxabanxaba ke guys, into ziyabuya ke noba zibuya kanjani. It was not so bad, but I thought let me just stay indoors. And ikhona ividiyo zake ndiyibeke up somewhere, I will link it up if okanye niyifumane kwi-description box, where mna noma gesha sithetha ngaloo nto uba singumzontsundu simanxebanxeba guys, noba izikazi zi-physical noba zi-emotional, but sinazo izikazi zethu bethuna eziye zivuke, because ke asingobantu abathatha i-process of healing. Ikhona i-process of healing, but asinayo laa nto ye-psychologist ke sihambe siyohlala, you know, and sithethe and uva kanjani uphila apha endleleni. As balindi sitsho naba ndaphila apha endleleni, uSomandla ke uyasibumba ke asincede, you know. So ifriend yam yandihlekisa xa itsho uba hayi sisikofuneka uqhawule, kacinga noba mandiphi i-psychologist. Ndiqhawule, yes, nabantu bomthandazo ke guys, very important man play. Ndathi ewe my friend, andiqhawulile wethu, uyaqonda izibotho ezinzima. But ibuyile ke ngoku ndithini. But anyways, ke bethunana. That's it for today, bethunana. Thank you so much for staying with me. Nihlale nam nimameleli bali lam bethunana. Thank you so much. Till next time, the Bethunana Nation signing out. Bye-bye.